kubwa sasa.
Jotije ma kaunti ma Migori mar Mapal kod Ochiko mawachore ni nitiere kod oboke mabandia osegoyo tao kamaro ma 25 osero kuone duol mandiko jotije mar kaunti kata Public Service Board mondo mi owinjiegi kapok oriembgi e tich e kinde ma piny owacho mar kaunti ma Migori timo pedha ne jogo mantiere kod oboke mabandia. Jojo mane giler kwa e kaunti ma Migori.
Kaunti ma Migori dhi nyime kod kao kang mar chik ni jotijego manondro yango ni nitiere kod obok mag somo mag sekondar kaachiel kod bago mag primar mabandia. Jotije mano 93 igeto.
Disciplinary actions that we take as a county government, there are other bodies charged with the responsibility of determining as to whether there is criminality.
Lipot mogol kod jagoro mar kaunti ma Migori Osko Libayango ni kuom jotije mantie kod obok mabandia marom jotije 19 koro segwe tao kendgi giwegi.
Jotije moko manoneno ni kar weche mang'eny ologi ndiko oboke mondo gi ni kacha to koro en tienda gima chama tuoni. Ng'ato ka ng'ato nyono mana kar nyono ne. Ng'ato wacho ni ayawan taneno ni mondo aringi awera gi tijni. To bende chik ok ochuno ni ng'ato wach. Nyaka ng'ato wach gimomiyo owe tich.
Olima wacho ni kuom jotije duto maro 93 ma obok margi mag somo gin mago mabandia maro 25 osendiko ne board moch ndiko jotije e kaunti ma Migori ka gikwayo mondo koro migi thuolo mondo giwach makorgi.
Nitiere yama moko ma bende no odwoko kakwayo ni mondo mi omigi thuolo mondo gilere maber gimomiyo wachno chalo kamano. Kendo Public Service Board mano luongogi kendo mosepenjogi kendo winjogi kaka kata sama uwe sana.
Piny owacho mar kaunti ma Migori lero ni osara mag jotije duto mosyangi ne nitiere kod obok mabandia koro sechungi. Ka opogi kod jotijegi mosyangi ne nitiere kod obok mag somo mabandia ma mago mag primar kaachiel kod bago mag sekondar. Piny owacho mar kaunti ma Migori bende geto jotijego mabende ichichgo ni obok margi ma kuondego mag tiegruok ma oting'o mbalariany gin mabandia.
Ne gimiyowa duoko ni 341 ne ok ne king'iyogi to ne dwaro additional verification mondo ng'i ni to be gin makare.
Jagoro mar piny owacho mar kaunti ma Migori Osko Limawacho ni dwaro margi kaka kaunti ma Migori en ni mondo gibed kod jotich mantiere kod tiegruok makare manyalo tiyo ne jopiny e yono mowinjore.
Inyalo question the quality of that service kaluwore gi ng'ama sabi. Nyalo bedo ni seche moko ondike kanyo no ti tijno to koromogo. And the whole of this, as you know, is not, there is no witch hunt. We are just trying to ensure that the people of Migori County, that taxpayers' money, is used to pay people who can actually deliver service and who are qualified to sit in those positions.
Piny owacho mar kaunti ma Migori ne otim nonro ne jotije maromo 2,700 higa mokalo ka bende lipot yango ni jotije maromo 93 nitiere kod obok mag somo bandia mago mag primar kaachiel kod sekondar ka bende maloyo 300 bende pod obok margi nitie kod chich. Jo Juma, Ramogi TV, Migori.